Lalela kaPS News la ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti ungakhohlwa ukushaya subscribe ukuze ungaphuthela izo zonke izindaba ezenzakalayo.
Ninginamukele kwesana muhla lo nhle naye uPromise Shamaze. Kushe usana beyokhala kwamakhelwane. Kusho ukuthi ke umndeni wakulelo ndawo noma kulomuzi uphumile njengabantu ke abayokhala kamakhelwane bashiya usana lulodwa endlini. Usathukile umphakathi wasehluhluwe endaweni yasemadulini kuward 7 ngaphansi kwamasipala eBig 5 Hlabisa. Kulandela ke isigameko sokusha kwengane encane okubikwa ukuthi ke ibingaka hlanganisi nonyaka izelwe. Kokumbiko ke lesi sigameko senzeke ngezithuba ezehora lokuqala emini namhlanje. Mlaleli ngizothanda ke kuzwa umbono wakho lapha kwi comment section sihlangana sikhona sonke sixoxe sike sikhulume ukuthi ke besikhona nisidingo sokuthi beshiye ingane yodwa noma bekumele ke omunye engahambi noma bekumele omunye asale kusho ukuthi ke bona bebengenalo ke ulwazi ukuthi ke kungase kwenzeke into akanjena. Baningi ke abantu lapha enkundleni zokuxhumana abakhalayo ababeka imbono yabo. Omunye ke usho khona ukuthi ayi bengamele ke ingane beyishiye yodwa endlini, ingane encane nakangaka. Kungani ke abazali beba nobudedengu obungaka ney'ngane zabo? Besho khona ukuthi hhayi kushuthi ke bebengenandaba nayo le ngane. Kodwa mlaleli, mina ngithanda ukuzwa owakho umbono lapha kwi-comment section. Ungitshela ukuthi ke ngabe bekuyinto enhle ukuthi ingane beyishiye yodwa noma ke bekumele nayo beyithathe behambe nayo beyokhala nayo kamakhelwane, ngoba phela ibisalele bekumele beyivuse behambe nayo noma bekumele beqhubeke beyishiye kanjalo bese ke bayabheka ukuthi ngaba yikho ke into okungase kwenzeke ishe lapha endlini. Ungasabi kubeka umbono lapha kwi-comment section, usitshele ukuthi wena uthini ngaludaba. Zingakho isanamuhla, siphinde sihlangane ngokusayo.